dufise ko ku mafaranga arijo twubahane
ngire nimero na gutelefone
nimero wampaye
ne ni
nayirungitse ko amahera sibonye je simva nga simva nga utamaye amahera yanje ni 500,000 ko ubwa mbere namuhaye 250,000 ha mubugira kabiri ndamuhaye 250,000 nyene
murazi ko muri Nzissa TV inkuru tuhera mu mizi tukayisozera inkuru ndabemereye turayitohoza mpaka tumenye neza na neza eske ni rejo afite ubwo busuma turamenye neza na neza aho gumana na Nzissa TV nawe twamusugira subscribe kugira ngo ubandanye wana byinshi cyane
kubera iki umbe bavuze ngo witwa gute
hajya isha nina
nina hajya kubera iki warinzi kurondera baluru bande bakaza na makamera kuza kundondera kuri gutari guci kuza direct ukandondera
Yes, wakunzi ba Nzissa TV ndabara mukije ndabikaze udasiba gukurikirana ibiganze bitanguye bisha kuri Nzissa TV reka shimire bimwe byiva mutima wewe wamasugira subscribe kuri channel ya Nzissa TV kugira ngo ubone ibiganze bitandukanye bica kuri Nzissa TV yaba ama stories murabizi yaba ama interviews nkanyene yaba ama series murasuka cha masera tandukanye yigisha agatwenza byose bigundi bikabandanya bigenda neza cyane mwese kumona sundi kuri microphone ni ruruni wagarutse kandi kamera ari kiki no abahereza amasanamu meza cyane no musi rero no musi birakaze sana birakaze burazi ko muri Nzissa TV twa ntimutumenyera turahindura twazanira ibintu bishasha atandi namwe mura bibona uno musi rero ti bintu bimeze gute navuze ko ari interview ari kubivanze na stories no mwigeme yituye Nzissa TV avuga yuko aheruka kuribwa amafaranga no muri rinzi asanzwe ari muri entertainment ya Buja Flavor wo muri rinzi nawe sundi no muri rinzi bazembaze no muri wo muri rinzi muri azimyaka myinshi cyane muri Buja Flavor imyaka mike amaze namawa afise namawa de meshi cyane meshi twaharura kuno kitukuzuza amawade afise wo muri rinzi nawe sundi yagirizwa gusumbwa kujya amafaranga ni halijo yagirizwa no mwigeme ko yamune amafaranga mwemere ko azamushira muri video yiwe ariko birangira atamushize muri video wo mwigeme yatwituye atubwira ko twamufasha kumbore twe tuzotumenyera ibintu byo byabaririmbye aratwitura duvuga ati gira icyo mufashije nge ndabituye ubufasha dakene ufasha bwanyu nakuzaga mbwira tuti imbere ko dukufasha turaza tubyereke abakunzi bose amenye yuko muri Buja Flavor ibintu bikaze sana harabaririmbye babikora uko tariko bakajya amafaranga abantu bintu bikagenda nabe oneza neza mbigeme turi kumwereka tubatevye tumwakire neza na neza tubwira ido ni ido guno bintu bimeze sista bite
sawa
Hajya ushura kwidondora kwanza bari kwakira kuri Nzissa TV turi kumwe nande neza neza turabana n'umwigeme ahagaze neza yambaye neza cameraman ibereye kuva hasi kwanze ikintu ari umwigeme ahagaze neza cyane Yes mwabase kwibona niwe turi kumwe niwe vuga neza kuyibwa amafaranga na rejamwe amerika zo mushira muri video ariko birangira video ataye mushizemo rika kwanza tubanze tumusaba idondore ninde turi kumwe
Nina Claudia Muhoza
Nina Claudia Muhoza niwe turi kumwe niwe vuga ko yibwe na rarijo neza amafaranga kwamuzo ngiye mayisabira je kwamushira muri video yiwe amuhana amafaranga umugabo yararije ngo ntiyamushirayo turagomba idoni doni rero twinjira neze doni ido amafaranga wayibwe gute
amafaranga je wo fete radio twatangwe kuvuganira kuri fibi turavugana arambira yuko nyene yonshira muri clip ndirimbo yiwe ha mama era ndayatanga ndayatanga mu matranche ha mabo birarangira ndarindira ndamutelefona ntiyanyitaba urumva je sinzi nca gituma nituye Nzissa TV kubera ko nziko mushika kure niko birangira
twizana gato
nca gituma nabituye kugira ngo ndatuka amajwi hanyu ashika kure uroma murabica mu fashe kwera ko aho ndi ndababaye
ariko sashaka kumenya neza neza ido ni ido ayo mafaranga umuntu wayahaye wese ko wayahaye rajo cyangwa wayahaye undi muntu ayamushire turashaka kumenya neza 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 amafaranga ya bantu yaciye kugira shikira rijo
amafaranga y'anjano yaciye mu ntoki ya rarijo kwera ko niwe twavuganye kuri telefone byose tubereza kuri telefone hama amafaranga ndayamuha yampaye nimero de telefone ndayamurungikirako hama ndayarungitse mu nyuma telefone ntiyashobora gupasa nubu yego
nubu nimero washyizeho amafaranga nubu nticamo
oya nticamo kandi yari yararijo nyine yego
hajya neza neza wavuze ko yari amafaranga angana gute
ni 500,000 ko ubwa mbere namuhaye 250,000 ha mubugira kabiri ndamuha 250,000 nyene yego
muravyumva neza neza ko rari jariye iyo note ibihumbi 500 ayiriye mu matranche amwe yari ibihumbi 250 andi yongera ajya ibihumbi 250 murazi ko muri Nzissa TV inkuru tuhera mu mizi tukayisozera inkuru ndabemereye turayitohoza mpaka tumenye neza na neza eske ni rari jafise ubwo busuma turamenye neza na neza kugumana na Nzissa TV na twa musugira subscribe kugira ngo ubandanye ubana byinshi cyane twe tuye muri Nzissa TV ko dusaza dukora ubutwituye igikazo cyawe aricyo dushobye turagifasha murazi ko mu bijanye n'umusiki cyane cyane tubikoramo sana ibyo domaine sana dusanzwe dukoreramo cyane ugenda tukamara barajo urumva ku mutima umeze neza umura abantu hakibazo
nta kibazo nyene nogira gusa urumva ikibazo no musifise n'icuru gusubizwa amafaranga kwera ku vy'indirimbo vyovyo byaramaze kurengana ubunye nkeneye amafaranga yanje nta kindi
ariko remeza neza nitwagenda kurabara rijo kwizo kibazo kugiheza mu mahora atanga umuzirimo
n'urumva
ngo mfite amafaranga menshi
oya sime but simesh kandi simake mugabo wenda mubonye hama tukavugana yo bimbwira uko ngene yo yanyishura hama nyamba yafite no musi nyine nka 6 hanye
no musi rafite akanya nina mubaza kambara ko tushora gukora kushora kuje kumurama muganda ngenda kuwaje ki professional nyene uratushaka kugenda
nje nta kibazo nta kimwe fisi umwanya nda ofisi
guys gumana natwe ibintu wumva ko byamaze gushuha mukanya darondera rejo nimba yemeye ibintu byose murabibona ngaha nyene kuri Nzissa TV nandi muza kwisanga tari Nzissa TV we gumana natwe gusa nabaswa muza kugira subscribe hama tubandanye ni stories maka tuimare yase reka turondera rejo tumurondere nda mumaze ko no musanga mera canka hari kugira ngo tumenye byinshi kuri we kuri stories itandukanye kugira ngo nimba amafaranga yariye ibintu tubije kumugaragaro reka mwese muri umvira rarijo ivyo yivugira neza na neza reka tumu telefone rarijo iki telefone ikiracamo ni rarijo no tugo turarondera ndakeneye brother urimo uri home uri muhira ndakene ni urgence Nzissa TV ni ruru Nzissa TV bro sawa reka ndakurabe ikintu cyo tuvugana birihuta sana man sawa merci yes mama ziko byumva ari jo areme ko tujya kumara bamuhiri wiwe we gumana natwe ni Nzissa TV ni ruru ha mumenye byinshi n'imbara rijo arumusuma siga yiba amafaranga y'abanda yemera ko agiye gushira abakobwa mu ma video yo bikarangira atabashizemo turamenya byinshi cyane kuri Darijo TV mwamatswa no kwamaze gushika neza na neza turi mu gihosha tugiye kuraba Darijo cameraman kwanza kereza mic yes twamaze gushika neza neza mu gihosha tugiye kuraba Darijo murasko twajanye no migema avuga ko rajya muri ya mafaranga yiwe neza neza turi neza neza mu gihosha twamaze gushika orarijo aba muhira iwiwe cameraman tugende faranga yabandi hama ntiyanasubiza ni telefone acatera akupa mwamaze kubona turi kumwe no migema avuga ko yibwe amafaranga turagera rajya sanzwe abangaha neza na neza naha nimba ntihenze wa numwanguruguruye ukunzi wa Nzissa TV turi nje neza neza rajya sanzwe atuye ngaha neza neza turi mu kihosha tujye kuri aba rajyo yes turagenda genda no mujyango urugure imintu bize fresh none data tukamutora bwo nturavugwana garasta
oya nakimwe
sawa mara umbya ku bintu meze fresh tugiye gukemura ikibazo nta kindi murazi ko turi jisho ryamwe bwe bishupe ngombwa nubufasha tukabutanga ni ruru ari kuri micro ni Nzissa TV uri kurakurikirana tugiye kuraba rajo neza neza twashize mu panga hano rajo asanzwe aba Mr. Too Simple Maraskora rajo asanzwe afite amahit menshi cyane yakoze muri muziki we kuva kera twasanze umuziki iyo ngeso niyo mpamvu dutangaje cyane biba ngombwa ko twishikirayo kugira tumenye byinshi kuri rajo nimba sigaye ari mu wizi sigaye iba ntabyo tuzi ko tuzi ko ari umuntu yubasha gukora ibintu byiza sana abantu barundi bakenguruka niyo mpamvu biba ngombwa ko twishikira mu rugo kwa rajo neza na neza twashitse mu rugo kwa rajo asanzwe aba kamera mana turashika neza aba hari ya niyo rajo aba rajo tayari twamaze kumubona rajo Oyo oyo bro. Rari jo. Freshe.
Uko poa?
Eh safi.
Sasa ora nipigia simu ukachuza na makamera gana.
Mani none ndega nuko nyene tubikora none ko wagarutse garasta.
Ndire bro.
Eh.
Anza subiri kwanza kidogo.
Nini?
We cameraman manzo.
Nini sasa?
Eh. Ngoja kwa.
Rari jo.
Ya manzo. Ndire ngende nambare. Ama
unhamisha. Ariko twa imbono bere we ibintu nyene vya mawaite ibintu meze fresh. Ubumubera no muhira.
Pana sio fresh.
Oya shaka tuvugane gato. Ume uriya makazara gukeneye.
Yo ninde kwanza.
Kwanza ucere kwanza mu vyanje nta bindi ama tuvugane baze kwambara mu nyuma.
Sasa neza na neza rari.
Ikirusha uyu ninde?
Kwanza ibindi urabimenya mu nyuma. Kwanza ndakubonye. ubu ndakubonye cyane kwanze tuvugane cyane tuvuge duhagaze ubonye ntunzaragetswe inyigara mu ntunze
meza na neze icatumye ndakurondera byihutirwa cyane naho
none wowe urinde
ndinde
witwa nde
munyumvirize ibara ryo kumurango
urabanze umbwire bakwita gute
ni na Claudia muhoja ntunze
cyane rwambe ndakubonye izo zina rwambe ndagyumvise Claudia wowe wonzi
Yes, most who are not come as we as a quarter German by Yagaragas
Wewe Urinde
Dinde, Dinina Mkoga, Yaguha, my franga. Umwemerera kwaja muri clip ndi ukora twenga.
Smarazumba. Ready, job. Biravuga kumige mufite amafaranga yatwituye niyo mpamvu nshinze ubutarari.
Tuvuganiye he?
Tuvuganiye hehe ku telefone?
Telefone?
Ego.
Jyo ndagukoringa.
Ego twaravuganye tuvuganira kuri Facebook amahera umpanimeho do telefone yawe ndayarungika. Sasa dusubire mu message none.
Tugende pole. Umbe uvuze ngo witwande kwanza. Uvuze ngo witwande? Oya Facebook itwa gute iri kwizina rimeze gute yande aki nawe ruru wo ruru wo nawe wawe na ruru
ah ari jore rijo urakora rajo uraze uraze twe nakadikaje dufise nakadikaje dufise twa tushaka ko abakunzi badukirana kuri Nzissa TV babona amakuru atandukanye kuba ari inzira sanzwe bakunda
aya numu
eh yes ariko uyu urumva
nakubonye
rijo rijo
nakubonye nakubonye je simvanga utamaye amahera yanje Facebook ya ukoresha kuri Facebook nta yuzi wewe rijo arakara
Si yawe si wewe. Iyo ni fake nchuti yanjye. Ndagutene umva ndagutere inkuru ruru. Ruru umva ndagutere ikintu kimwe. Jewe ugiye kuraba religio. Kuri fibi ziwanje zishika zitanu cyangwa zitandatu. Iyo ya religio arakara sinze no ikoresha. Narigeze rindira gato, rindira reka kwihuta. Nkiyo ho nyene. Narigeze kubisinyara ko bigeze ku pirata Facebook ziwanje. Urakura vyumva?
Ubisinyara he?
Navyanditse no kumbuka. Ndavuga ni barazipirase. Ni nyinshi kuburyo je nk'ubu nahagaritse no gukoresha. Ni yiwanje nshasha yindi gwanje bayipirase. Sindayikoresha.
Wahagaritse kwera amafaranga yanje nta bindi. Indero ndayifise ko ku mafaranga rarijo. Tubahane.
Ngire nimero na gutelefone.
Nimero wampaye?
Ne ni.
Nayirungitse ko amahera. Sivyo? Meza kuyirungika ko mahera mu nyuma ndiko ndakubwira ko nyene vyagenze twaravuganye kuri
telefone yego ni yihe
ndahira mu Facebook iracari ndahira ndagutelefona umva wudi kumwe nakubwiye wa
ava yuko avuga ibindi
ariko reje neza
wavuze yuko yari yavuze yuko ndindira
gafise
yavuze ko afise numero
yavuze ko afise yambwiye ko afise numero yawe
ndadifise numero ndadifise
ariko reje neza afise numero yawe
ndamushaka
ego ndamushaka ntiwamenye
oya ndamenye rinde
ndi nina nkunzi kuri Facebook tuvugana ndi nina
kuri Facebook okay ndashaka ikino
ndashaka tubonane sinzi kongera vyagenda
urande chakume kashi na kashi
yes
kashi
ego chakume tubonane ndaguha yego ntango asa
ese numero biragaga ko ko ta numero yarijo ariko nina biragaga ko ari mu beshwa
manzuri ndire gato inda kwibaritse uyu ni jewe nakwitafye
reka subira
nina tusha nina ya beshe nina
ndabaza ikibazo none nkubu ko waruje washavuye ko waruje duzijwi ko waruzigira gute yumvire nkubu yo nabandi mu bantu
uri ko ndindira ko tari wewe
ndi mu bantu uri kumaramaza gutya umusanze mu rugo none uyu telefone ni
imbere ya kamera
ninde
ariko nina biragaragaye neza ko nimero bifite atari yaraje ko yaraje asanzwe ifite telefone
reka nsubire mu kandi telefone sishobora kuvyumva
uwo muhamagaye nimushobora kumuronka.
Yes, twivisa telefone isona abantu bose bariko barikwirana kuri Nzissa TV ko wewe wagirijeje rejo kuri amafaranga. Ibyo bintu ushobora kwitsegura gute?
Jeho nyine no gwambe ndarakubonye n'iryo zina nta n'iryonzi sindanakuzi.
Ariko twari twavuganye neza urambara neza ko ari rijo akurondeye wamurondeye usaba ko gushira muri video ariko birange
mwabonye ibyo mwarondera mumemaliza mwe mugende salama mugende tu fresh.
Sasa oya urumva byose byabere byose byabere kuri byose rarijo rarijo gato rarijo
sindira gato imanzuro y'ibintu bya kamera ahubwo nari nazubaye
gato kamera inkuru ibeshe ubukije kuri micro bubeshirizwa hanyene dashaka abeshuze wenyene ko yibwe na wundi muntu wenyene abyivugira kugira avuze ko sasa ndagukeneye kandi cyo oya nari ibindi wagarutse man wagarutse ufise hit song oya ndashaka tuvugane ibindi woya bijaye nakazi ka waruje ufatwa nk'umusuma ariko bigaragaye neza waruje yakwagirije ko umusuma ariko biragaye neza ko bwari bubeshe nivyo nyene kuri kuramenyeka
ndabubona sa n'umusuma
nivyo zare byantangaje navuga ati rari je ko ndamoza ari serious bituma ndamurondera
yego since no
ariko ndashaka usaba imbabazi
jewe mfise fibi imwe yaralijo mugabo arazipira se bashika bane hari uwita ngo rarijo arakara ntawe nzi naranamwandikiye ndamutuka aritwengera hari bitwa ngo bararijo ni bafata izina ry'iwanjye baragira fibi sinzi ko abashaka kunyono ndacanye iki ni iwanjye nkoresha ubu baramaze kuyipirata uriko uravyumva bamaze kuyipirata sinyikoresha uriko uravyumva naranabisinyaye ni ndirimbo nasohoye vuba sinize mposita kuri mpostinga kuri fibi kuko ntabwo ari ikoresha n'undi muntu nubwo nogira comment ku kintu cy'umuntu haza izina ry'undi namba ari Piero nde se pasi ninde urumva nkoresha Instagram nkakoresha na WhatsApp ni nibindi ku ruhande ariko fibi nsa n'uwayiretse uriko urumva rero kuvuga ngo jewe ngo kuri fibi ho nyene hari ubukene ubu escrow ni bwinshi burenze hariho n'abambwira ni telefone ati ni wewe uri kunyandikira ibi baradraga abantu ku izina ry'iwanje ni benshi abo bimaze gukoregwa abo niba bari kwakurikirana ibinyi bashobora kuvyumva genda gucyo honye ngo ni rarijo wamubonye afuka cudukara ukajuju mfata muze mugenza buhoro mana
ariko rejo nshaka wenyene yisabira imbabazi gato bro gato tuvugane man tuvugane ibindi sawa ndabasi ndakurindire gato kidogo oya uragaruka none we navyo zinone nziye mbafise byinshi tuvugana man na kibazo none wagarutse rarije agarutse nyene ibintu bigenda gutya oya turahezanya kwanza none ariko biragaragaye neza nina kuri kuragaragaye rarijo aremeje neza ko atari ufise kandi n'ama preve yatanze ko waronde atariwe ariko dushaka kujya wemeje uvuga ko yakwivye wemeze uvuga ko atakwivye kubera wari kurabwa n'abantu isinzi uvugira kuri micro wemeza ko umuntu yakwivye dushaka wowe nyene ari wowe uvuga ati jewe sinibwe na wumvise yasikuye neza aravuga ati je Facebook ntakoresha akoresha Instagram n'ibindi n'izindi mbuga zitandukanye bwa Facebook yebye ko bari pirato ariko wabyakiriye gute cyane zaba kusaba ikigongo abanza bari kwagukurikirana
ofete bavuga ngo iyo umuntu yibwe nta hataronderera sibyo sikuvuga ko nsaba ikigongo kwera ko duya kwera ko no banamubesheye nanje urumva iyo umuntu yibwe ni kintu arondeza ahehe
ariko waje ukaze
nawe vyo kubaho bro nawe vyo kubaho kandi urumva birababaje sivyo amahera tuyaronka ducotse iki urumva ni
ariko dushaka
abakunzi banzisa nabo namwe vyo bashikira ahubwo na nosemba bazirarijo kubera ko
aragarutse agiye guhindura
ahubwo ndarenga
ndashaka ariko uha akamesaje kamwe kuri aryo bantu ku zindi mbuga bakoresha cyane cyane amazina y'abastari kugira ngo bakore ubusuma butandukanye
ahubwo jeno bafata nka jewe bakoreye ku bwa mbere numva no bifungira mu ntoki zanje nkabo bafata
pore sana
sinzi
agashavu ni keshi inoti twumva wibwe ntiyarino
ndababaye cyane ndababaye cyane kandi nararije vromasi birambabaje
sawa ariko turindirira rije kugira ngo umwisabire imbabazi musubize hamwe nimba ntimwari muzinanye yavuze ko tarakuzi nawe wari umuzi ariko ntimwari go mubonane neza neza amasomo yandi
yese narije aragarutse aravuye kwihindura nshaka kwabyemeneza kuza kumusabigongwe musabigongwe ko we shoboye kwihenda wihenza atari watari yakwivye cha kumusabigongwe bose babibone ko umusabye imbabazi
yego ndamutse musaba narije nako ndabivuga bo uwibwe ntataronderera cyivyo kuba naje nkara canke nagize kivoma umbabarire cidreo umva nanje
wari wabagije imbere yo kuza kubera iki warinde guca kuraba anye kwa lulu kugira ngo untumbere intumbero yawe yari
intumbero yanje yari kumenya nyene utwanje aho twaroye kandi kugira ndabace ko niko yakonumvise mufitane ya mama
kugira ngo umara maze ubwire gutugira hari ndi hazana kamera
Uya ntangamije kukumara amajana rifise. Si police.
Turamenyesha makuru
umumenyesha makuru meza mabi.
Mabi meza yose turadushaka imvo n'imvano. Urazi n'ukuri kuciye kumenyekana.
Imvo n'imvano niyo kuza kumara amazi umuntu.
Ariko tubikora kunyene ntandi dukorera.
Nkawe ugize amakosa nkano kwitwarira.
Sawa nasavye imbabazi nanje nico gitumana kubwiye saha nasavye imbabazi sivyo? Nzissa TV shika kure nico gitumana iciyeko.
Nuko yahonyanze
ariko urambabaye nasavye imbabazi sivyo ndakubwiye nasavye imbabazi nanje si jewe
ariko raje kujya usangura umwana mwiza kinkoni ngufi yatubwiye yaje yashushe niyo mpamvu twacyo tubikora kunye
yabarondeye gyari
kuveja turonde
kuvejo abarondera
eh turondera
Piyats je nakibazo nifitiye giye mugabo giwe si giye ntamanyanga nkayo nkora va.
Sawa merci kumbabarira.
Ni simba umanyanga
nkayo. Urakoze kumbabarira.
Zurundira handi kuko
uwe siko nibwinshi muri kino giye bijaye n'ubukene. Abantu bari siko ka byinshi cyane. Gusa umenye yuko JFB zanje bazi pirase.
Yes ma'am. Yes mwumvise ukuri kose kuri yango rwabwiye ko turiko turatohoza duce mu mizi
namwe n'umuze musubira gukora ibintu nk'ibi inye luru ukazosubira ku telefone ukazosubira ku telefone unzanira amanyanga nk'aya
ukuri kuramenyekanye rarijo arara
ukeneye iki
kutumenye imva n'imvano
ibwo n'imvano yo kuza kumara amazi umuntu gucyo
ariko rarijo
iyo wibaza yuko ari gutaje atakamera ofise
ariko umuntu iri ku kazi utwari ukoresho vya
cyangwa ko utabimbwiriye kuri telefone
Uya nashaka nyene bose abyibone
bavyibonere umvushime yuko
ariko nirari
kubaze lulu ubuje ko uri incuti ushime yuko uzinya mvura isi yose
ariko nirari yambise zera
nambise zera ninde yakira ubanza
bose babibonye vyagaragaze
mugira ibintu byo kubahana
sawa turangize twigira ni byacu urazuca tuyaga nk'iki ni gas ivyo vyaheze tuje mu ndi mode
umaze kunshira muri mood ya gucya umva no kwishura iki
ariko byaheze natwe nako shaka kuvugana ibindi bindi byanye nakazi ka
reka kuza murengera iry'umunani umuntu si vyiza
ni ibindi ariko nawe yambiswe izera
nyine musanze nsanzwe nimereye ukuntu nitonda nandi ho yaba abandi babasekeza
ariko imbabazi zasabwe ariko twari ku kazima
akasakazi akazi nakazi
akazi ajya kumesha makuru su gutohoza makuru
bandanye uvuga ibyo wishaki
yese nibaze kigongo twamaze kugirwa
tubananye nakazi icyo kigongo ni ngiye kigoye wagisabye
ndasabye babazi
bazi saba gucyo uri kurafyinata ngo nazavye imbabazi ne nabwo uri serie man
ariko tubandanye na John baza ko wewe usanzwe twizi gutukorana ibintu byinshi cyane
none ibintu byinshi dukorana mugabo si ibi inye byo kuza kumara amazi umuntu gucya hari ukamera gucya none nk'iyaba ndu mwasanga ndu musa nibere umuntu ari gyavyuka imereye neza anda akavyuka meze ukuntu none iyo mwasanga nimereye nabi gasha nkafata nk'imikro nkayivuna cyajya kamera nkayo
ariko mwigeme yasavye imbabazi naje
musanze aho nibereye vyari kumera gute ni vyari kuba ibindi birebire kwere
ariko imbabazi zasabwe turasavye imbabazi rarijo
nimuze musubire man
twibandanirije nera jezo gohora sori ndirimbo yose cyane rejo congratulation
oya ntumuze musubire kwa
yes kwa byumvise ni tuzosubira ariko ni kunyene bikogwa nta kundi nyene no kubazanira amakuru tumenya neza inkuru yimbitse naho yahereye naho ihereza mwamaze kwibona ukuri kwamenyekanye kuri Radio ari umwere narije indirimbo mana njya ndirimbo gusura indirimbo nziza cyane Radio
ndabishimira imana byose
ariko Radio kutari muri muntu
none wewe wajya muri mudu iyi umuntu amaze gukorera ikintu nkiki bona gitomwe kwe okay
ariko ni Radio muri no miss haragize miss ari mike Radio ataboneka mu muziki Radio afite ikibazo cyane
je na kibazo mfise
ariko Radio wakera Radio
none je ubona
Radio twara ama award
kubera iki kuvuga ngo Radio twara ama award ngo suwo award ziriho muri kino gene izi
haya Radio neza na neza afise utabize je ndazize afise ama award angana
wo zizingahe
je ndazi top 10 tipaki wacu
none
ya mbere ndazi top 10 ni 1
10 ni
1 10 ni 1
ya kabiri
isanganyura award
ya gatatu
primzik atugeze kuya kanera
ya kane
jengeza kuri zine ariko ni nyinshi cyane ariko ni Radio
ariko ni nzindi utavuze
izo zindire
ama certificate utazi yego ni byinshi
ariko Radio w'ico gihe na Radio w'ubu hari ubudasa
bumeze gute
na Radio yasora mahit
ubu singisora mahit
ni Radio akubita meza atandatu atso indirimbo kibazo kiri
urumva muri uyu mwaka kuba nahiruka gusura imbo mu kwa mbere nkaza kurusura mu kumunani umva bisigura yuko ata hitting
ariko kuveteza abafanzi bawe kwa mezi munani rari cyo ndaje afite ikibazo cha
ndakubaza ikibazo meruka gusura imbo ryari meruka gusura imbo ryari
apare inshasha
eh apare inshasha
araheza mezi
ndwi bisigura ko ari mu kwa mbere iyi ndirimbo yitwa gute kuyitse
yoro gusura
yitwa gute
abakunzi bose umuziki
bagufashe itwe sumako mu kwa kabiri mu kwa gatatu ndagutse mu kwa kabiri mu kwa gatatu mu kwa kane hari biki kwisinzima byari kubidurumbanya abantu byari biki
ari coronavirus ariko nyuma
ndirinda kubaza hari coronavirus mu mitwe y'abantu hari hameze gute
uti
icatekanye
kugararije icatu
mu mitwe y'abantu hari hatekanye
ariko nirarije bigaragara nuko
ndinda gatoyi mu mitwe y'abantu hari atekanye
ariko tuvuge
kwisinzima hari atekanye we ntabwo bari ufise
ubwo babgari bo hari bwa ruje isi yose
abantu bose ntabwo bari bafise
ariko muri iyo misi nyene harabanika izindi ndirimbo zisoka kwa ari jo
ndirimbo za
zabandi zarasoka
zarasoka muzasose hari ndirimbo yigeze ifata nimwe yarigeze ifata hari ndirimbo wabuzi nimwe yafashe muri cyo gihe
ariko ni radio
nyishura kwanza muri cyo gihe zasohoze ibyo bimeze gucyo hari indirimbo nimwe yigeze ifatisha nuko vyahora
kwabaye gutinya yuko indirimbo yitofatisi
nyishura ukibazo ndakubwiye warigeze ubona indirimbo nimwe yigeze ifata muri ico gihe
ariko indirimbo zarasoka
jewe ndira lijo ariko
rari
kwishura ralijo sika ralijo sikanaka ralijo nibakora ntarabakanaka eka akora ku giti ciwe nka ralijo sivyo kandi ralijo asohora indirimbo hageze ku gihe cyayo icyo shaka kugira ni giki ntarinze kukurandira ndabona nti watawe ibyo washate kuvuga indirimbo indirimbo jewe ndayicarira nkayifatira umwanya kwandika indirimbo kuri jewe si kibazo nubu naho wombwira ndakwandikira indirimbo indirimbo 10 anyene na melody na marefre no bigukorera mu mwanya muto sasa mugabo ikintu kigoye iwanje kigoye ni icyumviro cy'indirimbo gufata icyumviro cy'indirimbo nka cyangwa abandi reka ndike kuri iki cyumviro kanaka ndonde na titre y'indirimbo akagira ndakubwire umwanya ndayifatira n'umwanya njya muri studio je nkora muri studio kenshi ni mu ijoro nkunda gukora mu ijoro kuko niyo nkora ntekanye meze neza ku rundi rwanyu nkora ijoro ryose bukankeraho niko ndakora umva uyo muruho mba mfise hama ncefa tururirimbo rwiwanje nari hiye amafaranga nacumukuriye nshaka kurushikiriza abafans bagwakirane igishika imitima ikunze cyenda rufata ndarusohore nzikubiye bitameze neza ruce rutakara rupfubusa n'inguvu narushizemo nzuba ntazi cyo ndiko
ariko akere Radio neza
ndiko ndagusigura impamvu ambiye ngo maze si swa narakoze kuko ivyo ndiko ndasohora nivyo nakoze muri cyo gihe
twafata ameze imyaka ibiri heze guhera demitse tugira demitse nefu n'ejo tukusaga afite indirimbo zingahe muri umwaka
ndirimbo zingahe nakubwiye nti
hari kiza umutwe harameze gute abantu
ndahutera inkuru indirimbo itwa mayibubu urayizi
Ndayizi. Ni haje na clip video. Indirimbo yitwa Mbera, urayizi?
Ndayizi.
Ni haje na clip video. Indirimbo yitwa indirimbo yitwa nta umusubirira, urayizi? Ni haje na clip video. Indirimbo yitwa Isumaku, urayizi? Ni haje na clip video. Ndiko ndakwereka iyo myaka iheze.
Mu myaka 2 nyaje avuze indirimbo zine.
Kuko ni mpamba rika ndakwereke ni inuzenya ni nko mukige mbitse nko mukigega sivyo ni ndirimbo ziri ngaha dishwa urano uyanguye umwaka naho nufata sinturi umukozi kumunane naho nufata mu mera ngasohora yindimwe mu kwicende yindi rinda ndakwereke mu kwicende yindimwe mu kwicumi mu kwicuna mu kwicuna kabi nkagenda no mundi mwaka rindira nko mundi mwaka nkashikana mu kumunane zose narazikoze muri imi amezi warumbye yuko utari kuranyumva ahubwo sinanicaye nari mu bikogwa
ariko tuvuga ko rajo gituma ikintu kimubaza gusona indirimbo nyinshi guko yabikora kera gasona indirimbo zigafatisha ari
igaje zindi muri competition y'umuntu numwe nahubwiye nti sora indirimbo kugiye cyayo hageze kandi ndahisohora ariko mbonye yuko indirimbo yiwanje kuko ndashobora kujya muri studio nkakora uririmbo nkumva niruje nkuko ndavyifuza rujya nyene ruririmbo numvise rudatomoye ndarutwara mu ndi studio nka ruhira bushasha rugakogwa kandi si nkuru duka
agisuma kuri kureba yabisuma yagushikanye he kuri raba
none wo ishikana he
vibe barazanye
wowe ntiyagusuma ku wowe
Chaka,
we wapaguyeho igiteramo ari cha giteramo gusa gifise afishi mbako mbone kuri ndenda kwereke mbako
ama maraje urakubita mina
ndenda kwereke mbaka umbone kuri afishi ni uzomenya kuna koze giteramo
biragaragara wakoze ibiteramo birabera vugwa hano
hatandukanye hari ibindi biteramo bitavugwa kandi biri mu kashi rikwiye
nchuti ya munira just gayiri rikashi mu maraje n'ibindi
rika kumenemeza bro jewe ndu muri rivyi wo kurundi gwego kandi vyurukura uravuga
ariko
ndeka ndagwereke ivyo uri kuravuga ivyo uri kuravuga usa naho uriko unshira hashi comme si ndinda ndagwereke comme si nsigaye ndu muri rivyo mu mariage
ni rivyo tuzi
ndagwereke utumiwe muri mariage dindira leka ushaka kundika nkisigura mu ikatu utumiwe mu mariage muri mariage utumirwa bivanye n'amateka y'ibikogwa vyiwawe nivyo bituma uhamagagwa ati ingo uririmbe muri runo rubanza kandi kujya kurimba muri mariage nuja kuririmbayo by free
urarihwa
ndarihwa cash même chose nuko nari guhamagagwa muri concert nkahagwa amafaranga kubera indirimbo ziwanje ziba zijanye na gwa rubanza ziba zishobora kuryohera abantu bari mu rubanza nico gituma mpamagagwa faut pas kuminimiza idili ya mariage kwa rinoye parce que ni genzi combien de fois irimo ikashi ico ni jambe ndakubwiye ikindi nshaka kubwira nacyo faut pas kwimvira yuko idiri gusa ari ya madiri ya mafi ubonye umuntu kuri afishe ngo niho ngo yagiye mu idiri ndaguha karorero eske nka fine wa itanze ikiraka iragira afishe uramaze kubona igira afishe
oya ntavye
igize amaturne ruguru uramaze kubona igira afishe
Nirarijo twese tubikure akoze kuronka amadiri cyane na mashira hamwe ariko situza amafaranga yacyashira nta bese mu muzingo tubane ngo gukora ama clip kugogo hejuru tubana kubitararijo ama hits geza kuri kageza afatisha uburundi bwose nirarijo
ndagubaza ikibazo nk'amahera ahagaze kuri clip imwe uzarangahiwe ku ruhande rwawe
nka clip video imwe amahera yobahagaze
ariko
oya ni nkangaye wibaza nkama vuga nkama ke yobahagaze kuri clip video yobahagaze kuri clip video
biravara n'abakorera ari no
nka ni nkangaye wibaza
ari no gukora kuri gusa
je nta musi ndakora clip kuri gusa
ndiri maze kumuzimbara rico
jewe nta
nta maze gusora amafaranga
menshi nta numusi numwe ndakora ururimbo kuri gusa meme na audio ndayiriha uri kurumva ndagikubwiye
ariko ama hit song kuri ajagiye
indirimbo zanje zose ni hit song kuko nta ndirimbo nimwe mbi irimo wonyereka mbira indirimbo
ariko kuba be chanson na hit song
birata indira ndakwereke kuba indira ndakwishure me chanson tout mes chansons uko zingana uko zingana uragenda wicare neza uzumvirize n'amajambo arimo si bijya vya parara parara parara
ariko
reka ndakwereke si bijya vya parara parara hit song witike
urashaka ko ari indirimbo nziza ntiba hit song
hit song niki
indirimbo ifatishije ahantu hose na itso kurejo itso
gufatisha niki
kuri kagaze ni song kuri jewe
ushaka
kuba kubgararijo ni kanda mutuze ikibazo indirimbo yaba bakuri kagaze yiwe ni ya
yaba kuri kagaze
muzakoze
none kuri kagagezi ijanye imigiye cyayo sivyo hari ukunda kuri kagagezi hari ukunda reka ntahe utomubwira kuri kagagezi yumva reka ntahe hariho utobwira kuri kagagezi yumva isango hari utobwira izo zose yumva nzoza hari utobwira izo zose yumva mayibubu urumva kiri umuntu afise icyo yakira kuri pare iyo kuruhande gwiwe wowe ushobora kuba ukunda kuri kagagezi hakaba ukunda indirimbo kana nkuko ushobora kujya kuzirimba mu bantu akubwira ati umuntu akubwira ati no ndirimba iri iyi niyo shaka ndirimba iyi niyo shaka
ariko
akaba uwacaga yindi
agiye akunda gusabwa cyane n'abakunzi biwewe cyane niya
nta ndirimbo nimwe ndirimbo nimwe ndasabwa kuko hari igihe nsanga ndirimbye zose nkaziheza nka nazisubiramo
wanashaka
ntayirushirize izindi
zose zirangana
uretse ko ngitangura hari yatumye nubaka izina nuko ari kubisigura mugabo nta nimwe isumba izindi
dari jo wa 2013 wa 2012 wa 2011 aracari ari jo
kuwe kuri kunjana hiyo ufisidiri
ufuzi kuri ari jo afatishije cyane mu muziki w'u Burundi arandika izina
none uje kundondera kubera ko nkihari
wasoye igishikogwa gishasha niyo mpamvu cyatukoro
uje kundondera kubera kubona mpari kuko iyaba ntahari ntiwari kundondera
ariko tuzene ikigwa gishasha rije kite ko gacha gutwa amafaranga
cyangwa ndakwereke radijo uko umubona muri iyo myaka uvuze niko umubona nubu niko
ameze ni ajo yabyibushe ndarijo fresher zihari mugabo
iki
za ndirimbo zimwe tumuziko za ndirimbo yandika no hari ya ruguru gatumba aragiye inka karirimba nazo tukibona kuri
ugomba subira ugatumba
nene
oye goma subira ugatumba nivyo byo gushimisha
bose ukabagashikirwa
bande bagatumba
ba.
No ntibashikirwa rero
izubu indirimbo sora zubu ndari jo akora indirimbo zigafatisha Burundi bwose ariko ni raja sigari ni indirimbo zikaherera mu masite
man ibyo ni bitutsi man hari indirimbo yanjye herera mu site urabumva
izubu niko bavuga
bande bavuga
abagukurikirana cyane
bikoga none ziherere mu site ariyo bande
ariko nizidugo
oya mu site hari ibiti namabuye namazo eh anyishura mu site hari ibiti
mutuga mucendajura akavuga isuma ko bomotora
ye ndagutera inkuru ahantu hari barabara gitwa ngo asrida urumurundi
ndu murundi
ahantu hari barabara gitwa ngo asrida ubuhazi muri kino gihugu cyato
bakunze basati vya ahantu nawo nzi ariko
wewe utegeza kuva muri Kongo ahantu hari barabara gitwa asrida urahazi
naho nzi
cyangwa urumutanzania wewe
Murundi rwose tuvuga ikari kurundi
cyangwa uva muri Kenya nta nabuze ibabariri ino ruguru abana ino ruguru urazi yo hari wagiye ndakwishura
ikibazo
uca kucibutso ukaduga haye mu misozi mu misozi gabiza mu misozi iryo barabara rigenda risatura rigenda gushika mu Rwanda urabyumva nibwo bwa mena ndahageze ndakwishura ikibazo ucyumve naratangaye umwana anganuko bano umwana anganuko muto ambonye acaririmba isumako uri kurambwira ngo indirimbo yanjye ntiyageze kure isumako yayumvise ntiyayumvise ku radio no kuvuga isumako yaragiyiraguruka iramushikira yayumvise yayumvise kugira imenye yumvise ku radio ucumbira ngo indirimbo zanje zigenda igihugu cyose zigashika no hanze zikarenga n'amahose ya zigashika ku isi nzima
isi mwabyo bivise ko ama polemike yawe menshi cyane hagati yatwe na radio
Eh amaparimika bemeje cyane ariko tubandanye do
ubu ngiye kubaturitsa mpakazi
ushaka nyene kuturisuka kwazana za kuri kagaza ukazana za sango ukazana za nzoza kunyenye wabikora ke
kubera iki none
nibyo twese twadushaka
none gasha uno munsi nasohoye indirimbo imeze gute
ese katuduke kundirimba kwazi indirimbo shashi iryoshye cyane
oya uno munsi nasohoye indirimbo imeze gute
indirimbo iryoshye shaka
ijanye niki
n'Imana
none wumva kuberi kuri kuntwara mu isango ngo nzoza kuberi
ni rajo uno munsi kwapfa kwa
kicumva ifo kumva ali
ni rajo
Jewe mbe umuntu akizwa gute?
Kurenje bavuze umukizwa yumvise. Gukizwa
ndakubaza.
Kuri imbe ndirimbo
ndakubaze umbaze.
Ariko no munsi ndije fisa mike nawe uzorandira kanyumbaze.
Oya ndakubaza umbaze.
Ariko no munsi
gukizwa gukizwa niki? Gukizwa niki
kuri narejo yaje mundi muri gospel music indirimbo shaje maramasi kwimva mwese
ndagutera inkuru. Jewe navuze.
Nerejo muri profana abona ko yaherewe bimeze gute.
Ora tukana muhungu. Kai si vyiza. None ndakubaze. Profane uheregwa gute ugifise umutwe wo kwandika indirimbo. Eske uje no kwandika indirimbo kuri kakageze. Eh? Nkandika reka ntahe. Nkagera
kuri.
Indirimbo zirenga 70 na. 70 kombye. Sindi ni ana nuko zingara ubwanje nizindi ziri zikiri mu mutwe zitaravuka zitaravuka zuba zirengeye izo nk'incuro igihumbi rindira gatoyi hamwe no musu kambwira yuko ngo naniwe kwandika ururirimbo
ico kwandika indirimbo rarijo
ari munjaniranye
ico kwandika nacu nigeze mvuga
munjaniranye
ico kwandika sacu nigeze mvuga
wavuze ngo nirarijo yananiwe kwandika profane
mvuze nti munyumvise nza kunyaza mvuze nti darijo indirimbo za profana gizimis ntizigifatisha nko twatumuzi kera n'eske yo bahinduye strategy aje muri gospel turejo tose tuzi kwa umwanditsi mwiza yanditse indirimbo nziza cyane uvuze uvu z'amateka z'amateka
kandi nubuza cyane z'amateka
turabizi
nigeze zibora
ariko darijo kuza muri gospel music byaherehe nugucanganya neno
ndagutera inkuru Imana iva kurinde Imana iva kurinde kumana urakoze gukivuga ico kintu jewe mu ndoto iwanje hari ndi novuga mu ndoto iwanje navuze ni sinzofa ntaririmbiye Imana iwanje Imana yampaye impano nta mpano nigeze ngura amafaranga ni impano nisanganwemo mfise impano zitatu mfise impano yo kuririmba mfise impano yo gushushanya yo artiste peintre byanje mwuko mfise impano yindi ya comedy urumva ni ibintu bindi imwe MC byose nashobora kubigaragaza ngo ndabishire abona icyarimwe muga navuze nti narariyimvye ibindi byose bijyanye n'ubuzima bijyanye n'igihugu bijyanye n'urukundo ibijyanye ngira ngo n'ibindi byo guhoza umwana ibintu byinshi byinshi cyane n'ibindi nacabiririmba muga mu cavuga nti hariyo ibintu bitatu narigera nandika ko ngo ndabiririmbe ko uri kurumva hari kuririmbira imana indirimbo yo guhimbaza imana kayisi imwe nzoba ndaziririmba n'izindi hariho indirimbo yo kuririmbira nka umuvyeyi nka mama wanje sindigira ndayandika iryo ni deni niyishuza kae nishugwa nishugwa n'abafanzi wanjye ndiko nabikubwiye no si coming soon izoza nka surprise nkuko ni yaje nka surprise n'umwe yaravyiteze uri kurumva gusa ntegeza kubikora hariho n'indirimbo ijyanye na beef iyo yo mugabo yonye ikishijwemo murongo utukura
agaranije ari ergeze kugira icyo mvese kuririmba beef
nta numuse numwe ndakubwiye n'indi nimbo zitatu ntarigera ndirimba iyimana kurimbira mama ni ya beef mugabo beef yoyo ntayo shobora kuririmba kuko jewe sindi muri ivyo kandi simura ndabikora n'umuse n'umwe ico ni kintu nshaka kuvuga rero uno munsi niba nashikanye icyumviro ciwanje nahoranye n'ucumbwira ngo no banananiwe mbone ndirimbo zitari ko zagira ndiko ndabwira none ko inyuma yizo iyi inye ushaka gutangazwa n'ibindi biri inyuma yazo eske zizoba bizoba bimeze gute kandi ngiye kugutangaza uzosubira ugaruke ndabwiye ni wabonye ko nagutangaje
uri kurabiraba uri ubona yakibe gute nakunzi babo barakumenyeye mu yindi
mindi vraiment indirimbo yiwanje sivyo imbeshere sivyo kwivugira rindira sivyo kwivuga sivugira gute ahigeze jewe kurande gwanje indirimbo icwengetere igashika mu bantu kandi abantu bakayakira neza ni resite yanjye ibindi vy'amaki vy'ibiki vy'amaviews jewe ntumbarire ndiko ndabivuga ivyama views ivyo ndaba ndaba ukuntu abantu bakirie indirimbo yanjye ukuntu yabashitsemo shitoje indirimbo yanjye yacwengetere kandi irikishika mu bantu uko bayakira ibingaruka ko ndavyumva
gatutse ugatogira nyene turatera turangiza bimera neza tushitse ugatoya
wowe wayakiriye gute
Jina kire neza cyane ku kujya nama nkinguruka ibikorwa bya.
Waragiye muri mwemo uyumvise.
Of course. Dugatoye gato
uvuga kwanza ati amina.
Amen amen. Dushize gato dusubiza muri mwemo gato. Dutera dusoze.
Muremye wese ni juru. Fukamye imbere yawe. Ndaje ndaje ukonde kose mwami. Ndajungenze kushaka. Ungabe ongera unganze mangaza
yes munazi kuri Nzissa TV misi yose nama zifata izi micro gudashora kurengana tutamenye byinshi cyane kuri wewe mu buzima muri privé uyu muziki narari jo dukombe tuje muri TikTok turakubaza ibazo duhinyise
ibintu bibiri privé nushobora kuwimbaza ko ushobora kubyishura kubikwishura
ariko ntibigoye
sinshura kubikwishura
uya no twa twatworoshe
naho gira gute sinda kwishura
narije nishobora kumenya ishobora kumenya narije nkibarakunda narije nishobora kumenya nivyo nitubimenye
nina sanga bitumwe ndabikwishura bidatumwe sindabikwishura
ariko usa nkwatinye utarutaro nabaza
yewe sintinye kibazo nakyo kujya natinya competition
ariko bigaragaye
ko natinye kibazo
so, tugende
ikibazo ni kintu gitugendaye
mu bibazo dusanga
tugenda niki namaguru
ariko ariko bigaragara ko menga katinye ibibazo
je ninyi ibibazo ivyo mbagiye bose nabikwishuye naho waje unyafront ukuntu umbwana sinakwishuye eh
Yekatsukane na TikTok.
Ku nsina kubera iki? Na ubiye ni ibintu bi VIP everyone, VIP sinshya kwishura nahogira gute. Nigisi sindabikunda. Kujya kugiho rubona ivyi wanje bitagaragara sana ku mazo sosio kubiki je ndi niko meze kamera yi wanje niko meze. Ibintu vyi wanje nibikunda kugaragara ku mazo sosio ni vyibanga vyi wanje.
Agera rije nitwamenya nkibarakunda. Ko tusaze kubona umuhunga ya mari smart sana shaka kumenya istira ibarakunda
kizimuzi ko nama ndi smart
ico nta umwe atakizi umukunzi wa rejo wese arazikora rije yamaberewe hari hose agi barakunda nige
jewe si rimwe sabiri shaka kumva nkundi barabivanye na poi wanje yego ari
barashaka
ari barashaka kwambara ntiri imbere yego
agi rije chamwe na chakunda nica
Uti
turabona ko yatagase sana icamwa fu
icamwa cengya byose ko kwindanje nta kiyo ifise
Ese mono va agere zo sosia kurisha na region ya.
Uti?
Zo sosia ora ja kurisha.
Ere zo sosio. Je nkunda kuba ndi kuri WhatsApp nakubwiye ko Fibi bazi pirase kandi baranyonone mu bisanzwe muri make ariko ntacho nakibazo.
Naje kurisha WhatsApp.
WhatsApp mbandi kuri Instagram, bani kuri Twitter.
Sima byo bise mwabyumvise ko TikTok yacu urari juno munsi yatubereye mushasha yatubaye ibyoko ata byo kujya ku mugaragaro ariko narije turangiza akajambo kamwe kwa Nzissa TV cyangwa ikibazo wari wazaza konza kubaza nashobora kubaza kuri radio nje
ashi ibazo bose wabidudaguye kabisa nta nico nosubiramo
akanamagame kuri Nzissa TV
Nzissa TV gusa jewe ndabagayira ikintu kimwe uko kuno muza mutera umuntu atabite
ariko twabisaba imbabazi
nico ni wowe ntwari kumfona umbwira ngo ndagukeneye je nagira ahubwo ni diri gikash unzaniye nawe nyine ko munzaniye ibintu by'ibisanga
gute ariko ntiyumva ijya nkuru ahandi hantu ata ahandi hantu kaisanga ko marizo zose ariko byabaye ngombwa
cyo byantwara kubera yuko ntacumba niyagiriza mu mutima wiwe anje cyuti yaje je mbanera
ariko twarigira dutanga umuntu
ndabiraba bikarengano ko honye
twarigira dutanga umuntu ntagira n'umuntu akwibaza ko kutari
anyibaza uko yega kunyibaza uko ntari bashobora kunyibaza hariho n'abanyibaza uko ntari nibibaho mugabo ntacho bintwara
dusozera gukora
gusa ikintu kimwe ibyo bintu nimuze mu bisubire Nyene wasanze ndumuntu nitonda
nitonda
ariko ndakubwiye ni jewe nibi byose wambajije nana kimuna ari kukwishura na kubisa ukaguma wicarenga nyene ariko rero nabirengeye
dusozera mu byohe munazi gushora nushogarani kandi nari zo nagenda tarimbye ni Burundi bwacu ndavuga ko ari Burundi bwacu gatuye kuri kageze
cyo
cyane nka Burundi bwacu ni minational tutirimbe kuri kageze ugira duce turangiza fresh dusezera abakunzi bacu
Ariko nakubaje indirimbo merutse gusohora we ntaniyo titre yayo ntaniyo ugeze we
forever
ushaka kundirimbira ka cafe ka forever
wabikoze rasta
wewe
just ndayimenya neza ariko soon zombies ejo zondonde
kuri ka kageti singiya kubona wagiye hehe gira fumeni chamwo bane umwiburengero undi buraru kibimano kibuseruko ndakwiragire murondere eka nakubura ndagushakishe
iyo we wapotere
ufise urujwi nk'igikere man si vyiza
ariko nagerageje yo ndayizi umvise naho ijwi ritameze neza ariko murabizi
ndakiye kujya magi
nzogaragaza naho ibyo narekeje sanga sibyo wanje sinagashimire wowe wakurikiranye kuva ku ntango ibiganiro bica kuri Nzissa TV naho ndi mari kumuya riruru saba ko unyaragaza ukajya kuri channel ya Darijo karame indirimbo forever indirimbo irimo amajambo meza cyane yatubwiye neza
channel yanje ni Ralijo hama Instagram yanjye ni Ralijo official
Yes, nibaze kumvise neza awuze gusanga indirimbo forever indirimbo y'imana y'amajambo agufashe ukajya muri mwemu nshimire wowe wakurikiranye ibiganiro bica kuri Nzissa TV kwa masukira subscribe kugira ngo next video uzobe uwa mbere mu gukurikirana ibiganiro bica kuri Nzissa TV yari ruru byandika kamera yari kiki bakunda cyane Job Kif